mutu oya ntabwibesha ibyo yavuze zabisohoza ibyo yavuze zabisohoza imana yacu sumutu oya ntabwibesha ibyo yavuze zabisohoza ibyo yavuze zabisohoza
Amasezerano yose uko imani yatanga yose akomejwe n'amaraso
y'umwami wacu Yesu Shit.